party system.
Oh, good morning.
वही तो
I'm gonna
When the bank was Tena nikizidisha, ananiambia koleza. Nikitoka kusitisha, ananiambia ongeza. Japo imetipitishwa, sifanyi ajizi na mjazi aja juu jana vitanga wizi yeah. Baba chanja baba chanja yeah. Chukua vyote chukua
Mugena tushumbangarawa.